ibikorwa turiko turakora mu mugwi sévère ni ibikorwa byo kurondera ukuri ibikorwa byo kurondera ibisigarira tukaba twahereye kuri commune Tora aho twagiye kuraba ingene ibintu byagenda mu mwaka w'1972 aho abarundi bariko baricana hagati yabo tuvuye Tora twavuye tujya kuruzi murembwe aho abarundi bunyene hagati yabo babo habene babo bakaja kubata mu ruzi murembwe hamba tujya tuvayo tujya ku rugo rw'umuganwa ndakoze aho igituma twagiye ni kubera naho impande yaho hepfo yaho hariho ikinogo twatoyeyo na cyane cyane mugabo ijya nzu y'umuganwa ndakoze ikaba yari irimo abantu bagirizwa ko bakoze amashano na cyane cyane hakaba hari harimo abakozi bakorera ishyirahamwe yitwa Indacom ari ryo hotel y'uno munsi abo bakozi bakaba baragize uruhara rukomeye abakozi cyane cyane ba bimpunzi z'abanyarwanda bagize uruhara rukomeye mu igandagurwa ry'abarundi cyane cyane bo mu ntara ya Mugamba tubwire rero muri zone Tora twavuye tujya muri zone Byuya aho naho impande nako mu kigo cy'ibitaro Centre de Santé twaravye ikinogo naho nyene cyatawemo abantu bo mu mwaka w'1972 twavuye rero tuvayo tujya tujya igitandu niko hitwa icyo gihe ni ku musozi wa gitandu mugabo ni ku mugwa mukuru w'ikomine ya Matana aho naho nyene twaravye ikinogo cyatawemo abantu 72 ariko tukabona n'inzu yari ari ibiro bya komine inyuma hakaba haragasho ako gasho kakaba ariko kashyirwamo abantu bakicirwamo hamwe bagaca batabwa bahigiye kubagandagura twavuye rero tuvayo turashimbiza tujya muri komine Rutovu komine Rutovu twahereye kujya kuraba ahahora ishuri ritoya ryo Mutangaro ho twabonye ishuri kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'indwi kuko kera hari umwaka w'indwi bita septième préparatoire ni ishuri ryava mu wa mbere gushika mu w'indwi aho kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'indwi bagiye bagacagura abanyeshuri b'ubwoko bumwe bakabaterera mu mifuko hama gaterera mu modoka bakabazimanganya amazi mayongo aho rero tuvuye twakiye tujya naho muri zone muzenga ya Rutovu kuko haturi ni muzenga wa Rwankora nako hakaba ari muri komine Bururi hariya rero twabonye naho nyene ikinogo cyatugoye cyaratugoye kuko twakitoye inyuma y'amayinga atandatu tukirondera tukaba twagiye kukibwirwa n'umuntu yaba hariya muri kijya gihe ariko ubu aba mu bihugu aba muri Canada yaturungikiye amajwi atubwira neza aha hantu hariho abatoreza twagitora tuvuye rero tuza tugana ngaha muzenga wa Rwankona aho twegeranirije ibisigarira byose twaronse no kuvuga ko twakoreye mu makomine yose ibisigarira biri ngaha ni ibisigarira byavuye mu Rutovu byavuye Matana biva muri komine Mugamba biva muri komine Songa biva no muri komine Vyanda ndetse no mu ngaha nyene muri komine ya Bururi kera yitwa komine Muzenga ya Rwankona biragoye ko twovuga no munsi icegeranyo cy'ibisigarira tumaze gutora kuko hari ibisigarira byinshi uno munsi batoye hariya kuruzi siguvyaye ku kiraro abahazi uri kujya mu Rumonge ibyo bisigarira murabona bariko baracaye ko barabihanagura hajya ntibaratangura guharura ariko twizera ko barabahegeje guharura ku buryo aho bukera icyo gitigiri muzoheza mukakiroswa ku ikomine uko bingana ndetse n'igitigiri rusange